kunabantu umuntu uthi uma umsherela ibhizinisi athi hayi mele ibhizinisi kuzothiwa ngifuna abantu hayi angikwazi ukurekruitha nani 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 nani. Guys, iyiphi ibhizinisi ekungarekruithwa kuyo? One, emsebenzini la usebenza khona you were recruited, they advertised, bakubiza for interview and then they recruited you. Awuzange ulale uvuke ususebenza khona. Two, upartner wakho if kukuthi ushadile noma uyajola noma ukephi ukurekruthile, awulalanga wavuke usushade naye noma usuthandana naye noma usuyisima kanjani naye, ukurekruthile. Guys, i-business yakho uyayisebenza, you work your business up, you advertise, you share your business with other people. Ayikho i-business ovele ukuthi bu nayimali bese ubona ama earnings, ubona iprofit nani nani. I-business yakho uyayisebenzela, uyisebenzela kanjani? Uyayi-advertiser, ushera nabanye abantu, ukhuluma, ucommunicate nabanye abantu. It's all about networking, advertising, sharing and communicating with other people. For instance, if ufuna ukudayisa iy'mpahla, awungeke uvele uthi now 10,000 ubeke laphaya ngifuna ukudayisa iy'mpahla. One, kumele uhambe uyoyithenga lezi iy'mpahla. Two, ube nama-customers, find a market ozodayisa khona. You have to advertise iy'mpahla zakho ukuze yithengwe. That's all business is about. Okwesibili, if ufuna ukwenza ibhizinisi yokubhaka amagwinya, awuvele uthathe uflawa nemanzi ne-yeast ubeke laphayana. Uyahamba uyothenga ama-ingredients, uyawabhaka amagwinya akho, uwenze, ufuna ama-customers, uzowadayisela bani la magwinya? Business is about networking, sharing, communicating, advertising. Ayikho i-business ovele nje uthi ngine capital uyibeke lapha bese i-business iyayisebenza. You work your business, work, work your business. Ukuze ne-business yakho ikusebenzele, kumele nawe uyisebenzele. Siyazwana?